said, let us make men. So the Father was more of the talking. In the Old Testament, we call him a prophet. The Son, yena uenza lokho okuprofetwe ubaba. His hands on yena. Umoyingcwele yena uzophefumulela lokho kwenziwe uJesu. That is why noma esekade ehambe nabo bafundi for 3.5 years engakafiki lo wesithathu umoyingcwele babekwazi ukumphika uJesu. So kwafuneke baphefumulelwe. Uma ufunda chapter 2 verse 7 uyabona lapho ukuthi uNkulunkulu umenze kanjani umuntu. Uthathe emhlabathini, wathathe emoyeni wokuphila. Umhlabathi is from creation, umoya wokuphila is from the creator. Kwabe imaterial eyenza umuntu leyo. Okuthathwe emhlabathini icontainer. Okuthathwe kuNkulunkulu a breath of life icontent. So the being of a man, so khuluma ngayo namhlanje, the being of a man as part of ukusebenza kaMoya Ngcwele empilweni zethu angene nakwi second phase yokusebenza kwakhe empilweni zethu. Ni second? Yeah. Umuntu is a mystery that needs to be clarified, explained, revealed by the maker to the product. Si umsebenzi wezandla zakhe. So asizazi njengolo obe esenza. Noma singazama ukuzazi ngeke sizazi njengomenzi. Khumbula uNkulunkulu umenzi wakho ezinsukwini zakho zobusha, umenzi wakho. And enye into ebalulekile ukuba nalento eyembulekela uJeremiah ethi, sengiyazi Nkosi ukuthi indlela yomuntu ayikho kuye. Akukho kuye ukuziphilela. So that is why ethi kuJeremiah, I know the plans I have. Athi uJobe, he knows my way. After he has tested me, I will come out pure as gold. Ebe said to David, phosela izindlela zakho zonke kuJehova. Uyiqondisa yena. Aphinda athi insizwa omusha uyokuhlanza noma ke ayiphumelise kanjani indlela yakhe, because life is a journey. Ngokuqaphela kwesu. It was God's idea to make a man. It was not man's idea. That it is not God's intention or will or plan ukuthi umuntu afane nomuntu. Umuntu akafane noNkulunkulu. Let us make man in our image. Ngeke sithi sifana naye physically. Sinekhala elinjengelakhe. Sinendlebe ezinjengezakhe. Le image is more than that. It goes deep into the very nature kaNkulunkulu. Because God is a spirit. He has got eyes, he has got personalities, zonke idingekayo to a person. So this image is deeper than that. The image is when God's attributes are introduced into man, or ama characteristics of uNkulunkulu bakhe. That is why we easily entsindisweni we partake of his divine nature by being born of him, not only chosen but we are also born again. And the part that is born again is the spirit me. The how part is when the seed from God comes into contact with my spirit. The seed, which is the word, and the spirit of God, which is called the spirit of Jesus. Ongenayo moya ka Kristu. The belonging to Christ is not only by redemption, it's also by allowing to be born of him by the seed, which is his word, that's Jesus, and his spirit, that is the spirit of Jesus again. And then when you encounter Jesus as a spirit man, what happens? You become one spirit with him. When you are in intimacy, nomuntu wesifazane, you become one flesh with him. Ma uhlangana no Christ, you become one spirit with him. And then that fuse together produce a new creation. Regeneration becomes an experience in your spirit man. And then musunikwa authority yokuthi now you are a child of God. Then that spirit of Jesus in you, together with your spirit, bayafakazelana bobabili, babe wofakazi bobabili ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu. And then uSpirit kaJesu ebese kunika iauthority yobuntwana ukwazi ukubiza uNkulunkulu, not ngoNkulunkulu, umbize ngobaba. Nakhona kube ubaba, father, to the point where you can call him daddy. You read that. It's one thing to call your father father, but it's another thing to call your father daddy. You coming closer and closer. You are not afraid to approach him. He is God to others, but to you, he is your daddy. And you exercise that authority because he cares for you. You live a carefree life. And his love is everlasting. Everlasting, no eternity. We're everlasting. Ushut kona lakuqalwe kona, kodwa manje is going to last forever, everlasting. But to eternity, akana siqalo futhi akapheli. Ingakho kukhulunywa ngo everlasting life. Kusho ukuthi kona la ifike yaqala khona empilweni yakho, but it's not going to end. But yona salvation ngokwayo, ngenxa ye author yayo, it's eternal salvation. Isuka ngale before the foundations of the world, before the beginning began, our salvation was already ready. We were already blessed in heavenly places. Ngisafuna sibe ne approach in teaching you faith. Because if faith is now, God, I sebenz ngendlela eyimisela ukusebenzela ngayo ngoba iyisisebenzi esinikwe sona. Manje siyasha sifuna ukusebenza. God, asisebenzi singareleasewanga through your mouth and through your hands. Verbally and with action. Kufuneka ayizwe ifaith uJesu aphinde ayibone uJesu faith. Because mayinge nawo lama corresponding actions ifile ifaith yakho. Iyadinga imvuselelo, iyadinga imvuselelo ifaith. Ifaith yahlaselwa right from the beginning. Ushilo na uNkulunkulu. Now faith is being you know, ya athekwa ke faith lapho. Why questioning what God has said? Nilalele. Unkulu usathana athathanga izinto eziningi, wathatha into eyodwa, uzathatha eziningi. Wathatha ukusho. Ukuze kuhambe nenkazimulo, kuhambe nobudlelwano kwakhe noNkulunkulu, kuhambe nokuhlala kwakhe eGarden of Eden, kuhambe yonke le nto nenk. Akuhambanga anointing. U-Adam wayengena anointing, wayeneglory. Ufune siyihlukanise naye. Nkosi ngibusisa. Ngithi ke siyayidinga i-revival ye-faith. Because i-faith ivamise ukuthi ikutholwa ba if minority, i-majority ihamba ne-doubt. And we are missing out as he born in Kasmulo and Kulukulu because Ning Pegel Bagwitu. As he born in Kasmulo, it's like we are failing it. And it's a lie that our faith, it's a lie. Ning Pegel. Mam Sol, Pupis, your office is Kubega Noma. Li office liyaqhubeka namasha ubhizi lo muntu. Now i-faith ekufanele sihambe ngayo ile kaNkulunkulu not yethu. Methi uJesu kubafundi bakhe beyababaza ukuthi ukhulume nesihlahla Jesu soma, but uthi uJesu have faith in God. Akuniyazi loo ndawo, meaning take it. Might have faith in God. Ama translators asho njalo. UJesu yena what have the God kind of faith. How do we get the God kind? From hearing the word of God. Our hearing is continuous. Funeka sibuke ne power yokumeditate ngezwi. There is nothing as powerful as meditation. Out of what we've heard. Iba more, iba ne impact kuyo kuwe ngesikhathi we meditate. We it is. Mawenze njalo. Was we it is? Yeah. Emadlelweni inkomo zidla utshani, zibudle, zibudle, zibudle. Mase sifike sibayeni, ziyetshise into kade zidla. We have missed out. Alisebenzi izwi ngendlela ebefanele lisebenza ngayo because sifike sidle 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 sizenza amahashi singetshisi. And we are missing out kuma revelations izinto obuzozizwa masu meditate ngoba umongo lithola ithuba lokuthi kule message eyodwa kuvela izambulo eziningi. So siyadinga ukuthi singene kwi-revival ye-faith. Ningilalela? Ngoba iyona esenza sithi overcome the world. Iyona eyenza ukuthi samukele izinto zethu from God. Iyona esifake ephumuleni i-faith. Umuntu we-faith uyayiphumulela noma enengxaki. Ubhala 4 uyabona nje uPetro uzonqunywa ikhanda kusasa kodwa ulele la ijele. Ikufake ekuphumuleni uba free. Ngeke umuzi umuntu wefaith ene-stress. No, i-stress ne-faith akuhlangani. Medium of communication, i-faith. It's a language. And medium of exchange, it's a currency. You buy nge-faith, uthole izinto zakho from God. And anything, little Bible, oyenza with minus faith, no mere tenders, God is not interested in what you do. And faith, you can't have faith and hatred at the same time. It doesn't work. And faith, yenza, Ifaith injenge wire, injenge copper wire. I copper wire also science bias with it's a good conductor of electricity. Kodwa rubber it's a bad conductor of electricity. Electricity cannot easily flow into an rubber. Ingakho begqoka ama gloves abazobamba into intambo ezinomlilo. So if faith is a good conductor of electricity from God, which is the power of God, atalangalizwe nomhlaba. Ingakho lo wesifazane umthinte ngefaith kuphuma amandla. Because faith is a good conductor of God's power. If faith knows no impossibility, to those who believe all things are possible. That's what Jesus says. If faith moves the mountain, faith is never moved by anything. It is only moved by what God says. If you want to see faith moving, allow God to speak, you'll see faith responding. Aina sifo, if faith etilesige, I angkhoni. Aina nkinga, if faith. Zikhona inkinga, aina. Mokto, we want to right now. Manga tiwa nje kona umuntu ona cancer la. Ugo stage 4. If faith nje ijabula ka mayifica into enjalo. Ithi funa mina ke le. If faith le engikhuluma ngayo ithi uthi uNkulunkulu ngayo kholwa ubusubona inkazimulo. Ayisho ukuthi ubona ubusukholwa. Akusayona ke le. And if faith ayisebenzi ngezinto ezisazokwenzeka, isebenza ngezinto eseziqediwe sezenzekile esekusele bazimanifeste. Yeah. Before Jesu afe literal simbona ngamehlo, ebonwa ngamehlo kubhalwe phansi ukuthi bambambe ngezandla, bambambe physically, bamthwese isiphambano esiphysical yonke. It was just the manifestation of what Jesus did from the foundations of the world. It was being translated from the heavenlies, which is okwenzeka emhlabeni. Ingakho uJesu ephilisa abantu engakayo esiphambanweni ngemessage ka-Isaiah 53 yokufa kwakhe engakafi. Engakazalwa nomuntu ozomzala. Lithi iBhayibheli kuMatthew 8 wabaphilisa abantu ukuze kufezeke kwasho Isaiah uthi ngemvimbo yakhe siphilisiwe. Manje thina sikwi double portion yalonto. Yabona? Uma abantu kade bephila ngento eyenzeke emazulwini in the spirit realm. Thina idouble yenzeke ezulwini yaphinde yazokwenzeka emhlabeni. Asinasizathu sokuthi singayi enjoy impilo. Ningeso, neso. Ukholo lokho lungenza uNkulunkulu, ukholo lwenza uNkulunkulu, lemenza uNkulunkulu enze into aseyiqedile. uNkulunkulu emhlabeni, nilalele nonke. uNkulunkulu emhlabeni, izinto azenza emhlabeni. Akazenze njengoba ezenze ezulwini. Mayenze ezulwini usuke eqala ukuyenza lonto, mayenzele emazulwini. Mayenze emhlabeni usuke enza into akade seyiqalile ezulwini wayiqeda ukuze ayiqale la. Buze makhelo into uyayizwa into eshoyo. Mbuze manje. Ngoba manje maningayizwa kusho ukuthi siyavala. uNkulunkulu ngesikhathi ebonisa uAbraham inkanyezi wayethi ngicela ibe isibambiso ukuze umeditate ngama promises ibe isibambiso ibe isimbol ibe iskumbuzo seyingane zakho. I want you to see the stars and remember ukuthi ngitheni ngithe abantwana bakho bazoba ngaka. Uma lishona ilanga ungasamaliphumila ngiwasayibona iy'nkanyezi ubona umhlabathi, the sand of the sea. Uma ungasayibona ebusuku isende ubone iy'nkanyezi, so that you can be occupied izinto engithembise zona. Isimo sika-Abraham no-Isaac, no-Sarah. USarah akanayo indawo imbewu, kodwa uzokhulelwa ebarren. UMaria wayengenayo imbewu nothi yakhe, wayenayo eyakhe, yingakho uJesu esebizwa ngombewu wesifazane engenayo ekaJosefa. EkaJosefa ireplaceswe imbewu kaLizwi ohamba ngetransport kamoya ongcwele ayongena phakathi esibelethweni adlule lapho ongena kwi-egg cell kaMaria. UMaria abe fertilized by the word. Angazi kuyinkinga yaphi le nto ukuthi nithi kwenzeka kanjani, ngoba le nto the word is spiritual. Kwenzeka kanjani ukuthi akhulume ngezwi kuvele imhlaba? Sengisho ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi akhuluma namanzi bese kuvele inhlanzi eziphathekayo ziphuma entweni engaphatheki? I-creation akuyona ukwenza something out of nothing. Akuyona i-creation le. I-creation ukwenza something out of something that cannot be seen. Okubonwayo akuphumanga kokubonwayo, kuphume kokungabonwa. Kusho ukuthi ukhona lokho ongabona okuveze lokho okubonwayo. Manje yayizwa le nto engisho. Manje uma kuthiwa ngemvimbo yakhe siphilisiwe, though words are containers, they contain the virtue of what the word is talking about. He sent his word and healed them. Why? Because there is healing in the word. Uma uzoyikhola into engikutshela yona, sekuthiwe wena after 6 months uyahamba emhlabeni, kodwa uphile 60 years instead of 6 months ngokusho kwezwi. Ngoba kuyodlula izwi nomhlaba ngendlela eli-durable ngakhona izwi, kuyodlula intaba lisale, zonke izinto zivele ngalo. Manje uSathane uyalwa, angakuye kucule vuthe wenze yonke into, kodwa ungakholwa le nto oculwa yiyo. And angakuyeka futhi uSathane ukholwe, kodwa ungakholwa yile nto oyikholwayo. Mhlawumbe niyibonike le nto engishoyo. Itrikike le leyo unbelief, ngoba iqhamuka kumuntu ongakho okholwayo. Ngiyakholwa Nkosi, siza ukungakholwa kwami. Uyayizwa loo nto? Ulalele loo nto. Njengoba uzela uze ngoba ukholwa. Ukholwa yiyo everything about Jesus, angithi? Kodwa awukholwa le nto okholwa yiyo, ngoba i-action yakho ayisho ukuthi uJesu akahlulwa lutho. Kodwa uyakholwa ukuthi uJesu akahlulwa lutho, kodwa u-acta kwakho akuhambisani nale nto okholwa yiyo. Kusho ukuthi awukholwa yile nto okholwa yiyo. Nah, ngifuna ngiyayifuna le mvuselelo ye faith. Ngoba ngifuna sibone inkazimulo. Inkazimulo uJesu ayikhuluma ngayo, inkazimulo is in many phases eBhayibhelini. Ifana nenhliziyo. UNkulunkulu angakhuluma ngenhliziyo kanti usho ma emotions akho. Angakhuluma ngenhliziyo kanti usho your mind. Angakhuluma ngenhliziyo kanti usho your will. Njoba ethi ngizoyenza bukhuni inhliziyo kaFaro, ukhuluma ngewill kaFaro. times la khulunywa khona ngo heart in the Bible. Sizothi inhliziyo ephamba igazi kanti inhliziyo yengqondo, inhliziyo ekhohlisayo. Sizothi inhliziyo kanti sisho inhliziyo kamoya, the spirit part of you, the nucleus of your being. Your spirit, you are the spirit, you have a soul. Kuthiwa amandla akhe asho zonke amandla akhe. It can be the power of his will, his choice. It can be the power of his son. It can be the power of his spirit. But he has given us all things pertaining to life and godliness. We are asking what we have been given already. It has been released. We don't ask to report to God so that he may be aware or know of our needs. Wazi singakaceli. Because he's omniscient God. You see, God enkuluma nododana laphandle ngithi na. With God, how many things are possible? How many? John Nonga. And with God, nothing is. Nothing. Nothing. So the God that you serve, with who? Is it, are you talking about the God ozanjalo like saying uzocula ngaye noma usho uNkulunkulu usho must it with God nothing is impossible. Whose God is that? Is another, it's not yours, ain't it? What about your God? We are fit akulente khulunywa ngaye. Are we sure wena ke? It with my God nothing. Yini loyisho? Uyaziswa? Utheni? Angifuni ukuyivuthela le nto. UJesu ngcono mina ngimile. UJesu wayehlala phansi mayifundisa. Uma umuntu ongajwayeli ukufundiswa uzothi inkonzo iyabhora. Wayengaxhumaxhumi, wayehleli phansi. I was committed. I was sure. With who? With whose God? Qedela. Kusho ukuthini lokho? Ngoba ngiweza ukuthi usho into nje, kanti usho ipoem. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are up above the waves. Singeza ukuthi usho lokho. You don't mean it. Engibona izandla zabantu abathi lento engiyishoyo, ifana no twinkle, twinkle, little star. How I wonder. Is that? Let's not waste time. Size ngendebe zomlomo kanti asisho enhlizweni. Open okokugcina with my God. But manje indlela ophila ngayo ayisho ukuthi indlela okhuluma lento kade uyikhuluma ekuseni namhlanje khona le kade uyisho namhlanje ine-depression phakathi lanto ikhuluma ngomuntu o-depressed sengisho lento kade uyisho. Nalo luvalo oluncane nalo kunovalo about your future. Angazi uzothatha chance nani kunzima emhlabeni. And yet your God, with your God nothing. Shishan, nothing is what? Kunezinto mabe azikudli ukuba bowukholwa lento oyishona. Ngicela ukubona abathi with my God nothing is impossible abakholwa yilonto. Aw naphamisa nonke. Oh angisazi. Uyazi into eshodayo yini? Uyashoda ekholweni ile nto okholwa yiyo. Isayina lokho kunezinto ezikudlayo bengabe azikudli ubukholwa le nto okholwa yiyo. Angisho ukuthi awukholwa kodwa manje uyakholwa kodwa manje awukholwa yile nto okholwa yiyo. Njengomzalwane umele ukholwa le nto le nto yokuthi uJesu ayikho into emhlulayo kodwa uyakholwa yile nto okholwa yiyo. Ngoba ukukholwa into okholwa yiyo kushintsha ilanguage la emlonyeni. Kushintsha indlela ophila ngayo. Kuthi kunzima sebekubhalela into abakubhalele zona ukuthi ngosuku oluthile siyafika sithatha yonke impahla. Very relax. Udumise ukuthi baba akekho njengawe, akekho fana. I mean, you are not happy there. You are joyous. Ngoba udumisa isimo singavumi. You have become a thermostat, not a thermometer. A thermometer, ikunyuka kwayo nokwehla kwayo is determined by environment. Njoba kubanda kanjena ithermometer iphansi makushisa yenyuka. But umuntu we thermostat une climate within a climate. Oba nabayizwa ndikushoyo. Une climate within a climate. Uphila a happy life kwisimo esingekho happy. Udumisa uNkulunkulu, believe in God ngethemba lokusho lingekho ithemba kwisimo. Isimo sithi forget. Nalokuthandaza kwakho kuzwishintsha lento. But umukholwa ukuthi uNkulunkulu wakhe nothing is impossible, and you must be able to see, meaning in to visualize what is not yet seen by your naked eyes. Faith has got eyes, faith has got mouth. It, we believe, therefore we speak. Faith is a language. Mobon te tumisa kodwa engakayibambi ngesandla. I-faith is a receptionist. Ehotela before u-allocate ye-roomini yakho udlula kwi-reception. Lapha kwi-reception kune-receptionist. Kufuneke your spirit, actually, when you receive from God, you receive with your spirit. Because God is a spirit. And my letters into kuwe we letter in a form of a word. And what which is my words are spirit and life. So it is your spirit. This is a spiritual dimension. So that they can manifest. You want to learn as long as in a temperature, a bandayo. Kunga shisala, kota maunyuga, uzomagal. Ama levels, a first heaven, maning. Kona la kushisa kona, ngishipa noel ngege liye kona, linga vuta. Neni bone lama, zinka geza zite, shwi. Ya, ma meteorites la, shwi. Atabula kwe certain atmosphere where they burn. So that is why a spacecraft, si kogiswa immaterial, yo kutisi kwa zo survive amas lula labo, singash. Between 30 to 50,000 feet upagam. Se bandi no yes. Koto and also panoi nausonics. Koto la kus it's more than 50 degrees. How many degrees? Yeah. Unekevito, umayanas lo wenkulmahai. It defreeze a wako, you 20. Kota lam katin, gafi wak 50. But a wuzwa wen, you don't freeze. Because ya kelwe lo wako, uti wazu, u maintain a climate within a climate. If faith, it's a good conductor of amandla kaNkulunkulu. Lo mama usekule 12 years. Kuyabona ukuthi the cancer of the womb. Lento yokopha for 12 years, that's the cancer of the womb. But it was like a lightning. Kwaphuma amandla those were faith, because faith is a good conductor of the power of God. The very power which Jesus avusa ngayo. Wavuka ngayo kwabafile is within us. Le faith ona ingayibamba zonke ingane zakho ithatha iwinga ilahle lapha ngoba if faith yakho it's where amandla kaNkulunkulu life flow khona to deal with your children. When we point of contact uNkulunkulu mayifuna ukudila nale ngane ungena ngawe. uNkulunkulu mayifuna ukunika isibeletho esisha ngumula sinemvuselelo eBophuthatswana kwakuseyiBophuthatswana ngalezi khathi. kuno mama wefakaza lapha enengane ze 3 kwa prophet umshumayeli eshumayele emvuselelweni lo mama lo kade eLondon eyokhishwa isibeletho uyabona abantu abami kahle financially so wenziwe ioperation yokhishwa isibeletho ngenxa ye cancer phesheya eEngland mayibuya la kunemvuselelo mayifika emvuselelo umfundisi uthi wena ozala uNkulunkulu is giving you a new womb and you will have 3 children so ngesikhathi sifika thina ngo 82 lapha wayekhulelwa ingane yesithathu because nothing as spend nothing is futhi faith ayikukho aspect engangeni kuyo empilo yakho kuma finances ingeniyo phumela ngale I-faith ayizwani nomuntu ophuwa I-faith is your servant ithunywe uNkulunkulu ukuthi kusebenzele ikulandele izinto iyisandla sokwamkela awu nakho sengena ku-faith ingaqondile ngokwe-faith kaNkulunkulu eza ngezwi lakhe ize kuwe as a gift from God i-faith is one of the gifts lithi iBhayibheli nisindiswe ngomusa ngokukholwa nalokho akuveli kini both umusa nokholo okwakukholwa bekuhluleke kodwa kwaNkulunkulu ukukholwa in you akuhluleke and ukukholwa kwakho nikhona abazalwane it is the ministry of the Holy Spirit uyena ministerisha ukukholwa in you even to be willing it is a ministry umsebenzi kaNkulunkulu in you for you to be willing Niyazi ndingisho uNkulunkulu akathembi lutho from you uzethemba uyena in you Musukuza nento zakho uNkulunkulu myeka afake into zakhe bese ebese demand into zakhe kuwe uNkulunkulu ufuna umrepresent ngayonke indlela Ngiyakutshela nangempilo oyiphila nange language oyikhulumayo Uthi uNkulunkulu ku Moses I have made you God before Pharaoh uzoba uNkulunkulu lapha kufaru meaning uzongirepresenta ngoba yimina ozokhulula abantwana baIsrael kodwa ngoba ngizokwenza lento ebantwini kufanele ngingene emntwini because it is illegal for heaven kuqale ngoAdam kwagcina ukuthi uNkulunkulu enze engazange afthole umuntu azosebenza ngaye ukwakho uAdam uthe esemenzile uAdam akabe samenza esemenzile uAdam from there akabe senza lutho kolandelayo engathathanga kuAdam From there akabange sathimayizo kwenza into emhlabeni wa bypass umuntu. Kwafuneka manje angene emntwini athathe izinto emntwini ukuzenza umuntu ngoba umuntu usekhona. Akabe saya enhlabathini wathatha emntwini. Uma kubiza ukuthi aye enhlabathini ufuneka angene emntwini kube ngathi umuntu othatha enhlabathini kanti uJehova othatha enhlabathini ngomuntu. Noma esokwenza nje uNkulunkulu ngisho ezokhulula abantwana baIsrael wafuneka athole umuntu. Mayizo qala ibranch la uNkulunkulu eMidrand ngeke ayiqale ngeNglosi kufuneka athole umuntu ozovuma ukuza la ngoba uzosebenza abantu Yeke nalento ukuthi mawusebenza emsebenzini la usebenza khona kusebenza wena kusebenza uJesu awusaphili phela wena uJesu osebenza kuleya firm Akuphele manje kawo Yeah. Akuphele ngawo. Ngisho uyakubaba, ake ngisho uJesu akasakuyeli, akasayi ukuze angazungebe kanjani lento. Uthi wena unelungelo lokuziyela. Nikhona. Kodwa niye in my name. Khona uNkulunkulu ezo responda kimi as if yimi engithandaza. Don't use your name if you go to my father and ask anything. Use my name. Ngisho ushada nomuntu ngingitshela mama mhlaba. Ngithi nangishadile nomuntu wesifazane ngishade noJesu. Isayina loku. Uma utinta ibandla, kutinteke uJesu. Did you know that? Saula, Saula, ungihluphelani. Akasho ukuthi bahluphelana abantu babo. USawula haze amthinte uJesu. Kodwa walithinta ibandla. Kwakhala uJesu. Manje khala wena. Engabe uyathula uNkulunkulu akwazi ukukulwela. Nothula neJehova nilwele. Nempiniselo awunikwanga wena impiniselo. Impiniselo kaJehova. Ngoba izitha zakho ezakhe. Wena uzothuthu yalwa ngamandla akho usale enkundleni. Awukwazi uba nefaith ungabi nezinto ifaith ingakutholela zona. I-warehouse yeinto zonke esiyidingayo uJesu Kristu. Ingakho yikho konke kubo bonke. Uma ngilambile uyisinkwa sokuphila. Uma ngihambe ebumnyameni, he's the light. He is everything that I need. If I have him, I can't have him without having things ezihambisana naye. Akwazi usinika indodana angasinike ezinye izinto kanye nayo. Uma sicele kahle sathi la asifuni izinto, sifuna i-kingdom nokulunga kwakho, ziyalandela izinto. Ziza sezingama additions. Usuzibona unento ongazange uyicela, usuke wacela into edonsa izinto. Did you know if you forgive someone ngokwe instruction yezwi, you are doing yourself a favor more than the one you forgive. Yeah, forgiveness is healing. I-forgiveness ivala i-opportunity yamademoni. Adonswa i-unforgiveness ne-bitterness. Ugule, ujovwe, ugule, ukhiphe imali enkulu. Lo muntu okonile angakhokhi. Futhi angaphelelwa i-appetite. Ayodla e-restaurant. Musanungibuka kabi. Ningaphuthelwa ngolwesibili. Ngifuna siphendule umbuzo onempendulo. Obalulekile kule nto yale great salvation. Ake ngolwesibili sobe sifundisa nge-tripartite of a man. Tri means three, partite means parts. Being of a man is in three parts. The first two has got three parts. Your soul is your intellect, your will, and your emotion. Your spirit now also is divided into three. Ngomanje akusiza ukuthi le ngcebo ifakwe kulezi zitsha zobumba ungazi ungazazi wena ukuthi ungubani. Akusiza futhi ungabazi ubukhulu bensindiso busindisa ubuthathu bakho. Akusiza futhi insindiso ungayazi provision efike nensindiso, because it's a great salvation ngenxa yeprovision ezana. Insindiso iza nezinto which your money cannot buy. It's great because yenza uNkulunkulu enza izinto that no man can do. No man can make a new creation out of your spirit. No man can forgive your sins. No man can bring back that glory that was stolen from Adam. Ningibhekile lonke. So uyibona ngolwesibili. Sobuka la kuthi when you are a sovereign being ngenxa ye will. Angeke lapho uzobe uhlukile wena nesilwane. Isilwane sihamba nge-instinct, wena uhamba nge-intuition. Ngizobe ngikuvulela ukujula kwakho, ngoba ibambele wakhiwe ngomfaniso kaNkulunkulu. Futhi awufani noNkulunkulu in his singular. Ufana naye in the plural form. Let us make man in our, the Father, the Son. This man must carry our image. Akathi mamongcwele aqhamuka azibone kuwe athi I see myself. Athi uJesu uyaqhamuka athi I see myself. Athi uFather uyaqhamuka athi I see myself. Yeah. ngifuna sifike ezingeni la nomhlelo umuntu nomuntu odemonic kukhala demon asuke umuntu ashintshe indawo yokuhlala uhlala lapha I can't stand this ngobuhlele eduze kaNkulunkulu osemtwini ufuna sibuke nemanhood kaJesu mangithi manhood ukuba umuntu kwakhe he was never a man before he was God he was the word he was the wisdom of God but because of us he became a man so uba umeni kwakhe akuzange kulaste 33 years mayesefa bese kuyaphela uthe sevukile wavuka wafuna ofishi which means as long as he is a man I am him oh my God ukuze ngibe uye kufuneka be umina ukuze nginyuke kufuneka ehle azolanda mina ukuze ngokwehla kwakhe nginyuke ngaye ngiyolanda yena kufuneka ngamkele angene esibelethweni amkele umuntu athi ngiyakwamkela you will be me ukuze be possible for him for me ukuthi ngamkele yena esibelethweni sokuzalwa kabusha ngithi akusaphili mina uKristu ophilayo ngoba naye akasaphili as the word only he is a man the munye umlamuli phakathi kwabantu noNkulunkulu qedela sheshani uNkulunkulu uKristu Jesu kusho njalo umuntu he is a man forever as long as he is a man I'm represented I'm there and igama lakhe silibolekiwe silinikiwe forever elethu forever oh come on I'm talking to you no I'm talking to you no ngokomthetho njengoba kuthiwa let's have dominion le zinto beyilahlekile zalahlo uAdam wanikela wasithengisa sathengiswa esonweni saba isono sithengiswe kuso sasabe sasesiba yigqila zesono that's why kwadingeka redemption to redeem is to buy something or a slave in the marketplace then was tenga from the master then once sibilonge kuwe si enjoy into esingazange si enjoy kulo master waseqaleni we are redeemed we are set free from slavery now we are heirs together with Jesus Christ we are what we shall now and senziwe amakhosi naba priest khuluma nami senziwe sheshana ngosiyami khuluma the lord is my shepherd qedela we yabona our needs afike kumuntu ongena ama needs izinkathazo sifike kumuntu ongakhathazeki umntwana onobaba wakhe sengiyaniyeka umntwana onobaba wakhe oyibhilone uba nazo izidingo but ekwi relationship emenza angabi nazo zikhona angawarisheki ukuthi udinga into ethile ngenxa ye provision yokumitha izidingo engaphezu kwedingo yeah that's why uNkulunkulu is able to do exceedingly abundantly above all that you ask ucele ngesidingo naso uNkulunkulu ukunika nangaphezulu kwalento oyicela that's why El Shaddai El Shaddai means almighty or the blessed one or more than enough the blessed one ubisi lwezi silithola kuye une breast sincela ubisi lwezwi sikhule libe yivaccination yokuthi manje asisangenwa izinto ngoba sivaccinated ngezwi lokunceliswa ave kuyinzima ukuba umntwana uNkulunkulu ungancili mayifike inkinga sifike zizwele kuwe usekhona la ndlini now ngithi ke uma ufikelwa isidingo usindisiwe ufikelwa isidingo sokuthi empilweni impilo iyadinga something a need is not like a want. A need is something you cannot do without. A want can be luxury. You cannot make it without water. You can make it without coke for a long time. If you ask Nanele coke, it's a want. It's not a need. A coke is a want. It's not a need. Awuzufa ngoba uyithola unyaka wonke. Kodwa ungafa uma ungathola amanzi unyaka wonke. Ngeke upheke, ngeke uwashe, ngeke wenze nix ngaphandle kwamanzi. Kuyatoyitoywa, akutoyitoyelwa Coca-Cola, kutoyitoyelwa amanzi. Kuthiwa ugovernment akasike ngamanzi, kukhalwa ngamanzi. Ingakho umangcwele efaniswa namanzi. Njengoba ngikhuluma ngama two phases okusebenza kama ungcwele kuwena. I first phase I former rain. I second phase I latter rain. I first phase it's when now utshaliwe uthi Paulus mina ngiyatshala sitshaliwe njengemithi ensimini enguKristu. And uApollo uyayicenceshela le mithi uNkulunkulu uyayikhulisa. Ibaptism into the body of Christ ukutshalwa lokho. Uyabaptizelwa kwi-universal body of Jesus ngesikhathi usindiswa. So utshaliwe ke maunjalo. Manje ke iy'fundiso zokuqala lapho usindiswa khona neyintshumayelo zenza i-regeneration, kwenzeka uvuko, i-germination leyo. Something is germinating. Makwakade kuyizambane elibolile, it becomes a plant. Manje mawubuka izambane ebese libolile nesithombo, this plant akufani. That's a new fresh plant evela entweni ebolile. Uma ubani nje kuKristu enhlabathini e-right, it becomes a new creation. Sekufuneka athole imfu amanzi azowenza kube khona i-germination, umhlabathi ube namanzi, uKristu abe nomoya ongcwele, ulizwi inhlabathi abe nomoya amanzi. Umzalwane ongazani nomoya ongcwele is a desert lo mzalwane. So le mvula yokuqala ithi lokho kutshaliwe makumile, kutshalwe ngembewu yesu. I second phase kama ungcwele oyithola sewusindisiwe ithi lokho okumilayo maqale kuveza izithelo. Kuveza izithelo ze lifestyle. Qala ushintshe manje ube nesithelo sothando, ube nesithelo sejoy, ube nesithelo sepeace, ube nepeace wena manje. Yeah, as a fruit of the spirit. Kodwa akuqala kwa fruit, uqala kwa seed. The first rain eyokuthi seed imile, i second rain yokuthi lento emilayo ithele. Njoba sinabazalwane nje abangatheli, abanenhliziyo encane, abasafana nalento kade beyiyona, basindisiwe bamtholi i-first rain kodwa abakamtholi second rain. Oshintsha a man, a personality yakho. Le yokuqala ishintsha i-nature, you become a new creation. Le yesibili ishintsha inkambo. Kube mnandi lami, kube khona umehluko ningakasindiswa emshadweni, benihlephulana. Manje sensinsiwe nathola former rain nelatter rain. Manje senedlithelo ze peace, love, joy, self-control. You know, self-control, faithfulness, and all those fruit of the spirit. Lithi iBhayibheli awukho umthetho omelena nalezo yithelo. Ngisho noma balifuna ivesi lakho, bayifuna isithelo sothando. No, nikhona bazala? Ijoy, ne-peace, ne-self-control, nokuthobeka. Meekness, kindness. Angasho umunye athi mntanami le nto yokukholwa kwakho nalo Jesu wakho walo mlungu angiyifuni kodwa ingishintshele wena. Kuyangiphoqa nami ukuthi ngifune le nto eshintsha ingane yami ebiwumdlambila. Bengimelene emkami naleli vangeli, bengimelene nalo kodwa waphikelela Senga ibona inkambo ngize ngikhulume ngisho esikwateni siphuza utshwala ngithi mina nginesiqoti ndengqongi nongqoko umfazi abuza amanye amadoda umenzeni angimenza ngalutho uvele wangishintshela so lokhu ahamba kuleli sonto lakhe lalihambayo limshintshile nami sengiyacabanga ukuthi angithathe nami ngiyakhona izinto ke lezo zika phase 2 uyabona ungabona abazalwane becasuka kalula bengatsheleki bengakorrektheki bashoda ngo phase 2 akaze kube mnandi ukuyalwa akaze kube mnandi ukutshelwa akaze kube mnandi ukukhuzwa kodwa uyakusofnisha umongcwele uba ubumba olithambile ubumba lithamba ngamanzi amanzi umongcwele umongcwele uyena okwenza umongcwele uyena owenza oyisandla sikankulunkulu sokhipha inhliziyo ebukhulu afake inhliziyo yenyama uyena kuphela futhi ongashintsha impilo yakho ongakusiza from you ngoba unesikhathi sokuba namamuthi ungakhulumi kuze kuphele isonto iy'nkinga zomuntu ongenayo phase 2 uphase 2 ukusiza ngisho enyameni yakho iy'nkani ukuze inyama nokuthanda abafazi ngoba le zinto azihambi immediately usindiswa khona into ezinamathela kuwe sewusindisiwe kunofara abakulandela sewuphume egibhithe belokhu belandelana nawe asebedinga ulwandla olubofu asizuhamba zonke izinto kanye kanye ngoba usewusindisiwe khona ezokulandela ezilinda uphase 2 nawe ngupetro uhambe nojesu for 3.5 years kodwa uyamphika ukuthi angimazi lo muntu ha wabona ukuthi kufuneka athole phase 2 aye le ejerusalem ayokwamkela umoya ongcwele ayokwamkela uphase 2 kamoya ongcwele ngoba udila namakakada akho udila nama-temperaments akho udila namamuzi udila nale zinto ezikuhlulayo ozenza ungathandi konto oyenza ungasathandi uyenza le nto engathandi uphase 1 ongene kuwo uphase 1 ungena ne-nature entsha enza ukuthi ungabisayithandi into kade uyi-enjoya kodwa manje futhi noma ungayithandi kodwa uyayenza ngoba idimandi wayinyama bese kufuneka uthole uphase 2 ozodila nenyama yakho ozodila nobahlaza kunamadoda angalokhu elala eceleni athi uhlaza wona kusafuneka uyoqala kuphansi ubuyisele kimi uyoqalwa phansi yoba uphase 2 wenza ukuthi noma nikhuluma iy'nto zenu ungazi kuyosa ku-626 indoda ethi manje wela mkami wakwazi ukukhuluma kodwa la enkonzweni siyadumisa ithi akekho fana isho nje indoda ithi he dumisa mfazindile ukuba bayakwazi tu njani i-shortage leyo ka-phase 2 kamongcwele don't try yabona iy'nkanuko iy'nkanuko as you can't tame them you have to destroy them khona umehluko phakathi kwey'nkanuko namathwayini nama-senses natural senses kuwe or sense of sight or hunger nobani those are created by God kodwa ukuba glutinous ube uphilele ukudla ungadlela ukuphila sekuyinkinga hlaluhlafuna nje wena khona umehluko phakathi komuntu ophuza amanzi uphuzela uqeda ukoma nomuntu ophuza utshwala uqeda ikesi eyedwa ngoba manje leli kesi liphuzwa inkanuko inkanuko yomgodi ongagcwali noma ungaba bobuza kusolomon wayenabafazi abawu-700 aphinde apheshe ngama-concubines awu-300 uthe esekhulile wabhala incwadi yomshumayeli nikhona nokho elithi all is vanity ngoba xa unkulunkulu uyahleka mayethi ngizomenzela umsizi akasho ngizomenzela abasizi ngoba manje funeka agcwalise umhlaba no umsizi one ya nakunowa washo njalo weba gcwalisana umhlaba akasho ukuthi Noah ke ngizokuzamela abafazi abawu 20 ngoba nje bafe bonke abantu kusele only 8 manje kufanele kuzale fast wamnika umfazi ngoba uyayazi inkinga yabafazi nengane zabo sebanga la kusekubanga uyifa sekuphithizela kukuningi wazwaphuma uSolomon kade enenhliziyo kaNkulunkulu waphuma wakhama altar wrong ezweni lakhe ngenxa yabafazi abaningi bacha umuntu uyadlala uNkulunkulu mayethatha ubambo engathathi izimbambo bacapha ukuthi uyadlala uNkulunkulu mayibantwana lalelana abazali benu akudlalo ingane eziningi eziphaswa kwama-bridge azange siqale zilalele ekhaya ezinto zazo lize lithi isona iwona myalo lo onesithembiso wokuqala ikhona ezolandela enesithembiso kodwa umyalo wokuqala onama-benefits yilo wokulalela you are doing yourself ngesikhathi tawu uNkulunkulu akubusise mntanami kusho umzali ukunika ukhiye wokuvula phambili ukunika ukhiye ngoba uNkulunkulwana omncane umzali wakho ngoba ukho engekho uprovide uNkulunkulu wasezulwini nge-material yokwakha kwenu abazali bakho baprovide uNkulunkulu ngembewu yokwakha wena uNkulunkulu wayesekubumba ke esebenzisa imbewu eprovide wawe abazali bakho akusho ukuthi lalela abazali uma besindisiwe ningilalele ngiba novalo uma ngibona umuntu wana ekhuzwa aqhube ngenkani it is disobedient leyo and it is disobedient is a spirit kuthiwa lesi spirit sisebenza kubantwana bokungalaleli it's demonic ukungalaleli the devil is out there to steal and to kill and to destroy your very destiny you are asking for trouble ngesikhathi ubhahaza isicapha umzali ekhuza ushaya isicapha ngemuva ungangiyeke phansi wena ba uvale icapha eziningi phambi kwakho njengoba sikhala nje lesi uzothi uthi uyafika yokwenza interview sekuvaliwe yonke indawo uthi lesi kukhala lesi sasicapha sasikhala ba ziyavaleka icapha nguwena uthi utelisa bona bayahamba bona emhlabeni usele wena uyolanyilelwa ukwamukela uJesu uphenduke ushintshe indlela zakho uNkulunkulu ngegazi lakhe ayisuse yonke lento kade uyenza noma wakhipha iziso likhala njalo igazi lizotholiswa ukufika kwegazi kaJesu thuthumela nje bangathi uNkulunkulu ungakwenzi lokhu baleka ngempela iBhayibheli akuyoncwadi yamagwala mathi balekelana iy'nkanuko zobusha baleka njengoJosefa ngithe iBhayibheli akuyoncwadi yamagwala ayibhalelwanga uNkulunkulu akasinikanga ispirit sefie yabo kodwa makufika ey'nkanukweni kuthi wabaleka ungalali emathangeni kadilayo uzokususa yonke i-anointing akukhiphe namehlo ungabi navision ube isigqila sezitha zakho udonsitshe lokugaya kuprofithe izitha zakho utshale kuvuna izitha zakho uthatha umfazi alalo enye indoda it's a curse and it's witchcraft ungalaleli you become your own witch it is disobedient manjalo kumzalo what about god uNkulunkulu akhuluma ungalaleli wenze njani what are you looking for you are chalamos in your life uzoyivuna lento isho wenza njengoba ungalaleli awuzolalelwa abantu ozobazala uzothuthuthuthuthuthu hey wena angifuni ingane ihambe ebusuku wena wangithola kanjani yisho ukuthi wangithola kanjani usuzenza ungcwele ngcwele la wathi umzimba wami I'm doing what I like with my body hayi bo akwenzi kanje akhanjona abangani babafana hey kwakuyikhadi zenu isikhathi sami leso fa isicapha phuma uhambe kanti zokhala ezinye laphambili ongazizwa ezinama opportunities abeza kwenza ube multimillionaire fa esokugcina ejela fa sona sesikuvalela ngaphakathi izinto zabantu abasha ke kwenkonzweni yabantu abasha lento engisho ukuthi Obana bathi uzwa moya. Asimeni ngezinyawo. Hallelujah. Asimeni ngezinyawo. Ngoba masuke